Welcome to Zuida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Isisusa ukushisa ivide sekulethayo inkundleni zokuxhumana ebonisa ke owesimame esegumbini lokulala nobukeka ngazuthi ke uyisoka lakhe lapho ehoqa akhona ubuthongo. Kanti ke abalandeli abaningi bebese beqagula ke kuleyo video bethi noma kuthiwa izinto zefana igcoka amayelisha leli umthandeni umfoka amanqele. Abanye ke bathi umthandeni ulala nabalandeli bakhe njengoba ke lo muntu opostile ivide kubuka ngazuthi ke ungomunye wabalandeli bamaskandi. Sanibonani nginibengelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lanibola khona le video. Uma ngokuqala nelil kaso mulekile kamala musibonga konke wakandwande mawuthanda ke ungangibiza intatheli ka YouTube. Hey bafethu, sakuvele kwasuka ukukhuluma okukhulu lapha enkundleni ka Facebook la kube khona ke omunye uposta evideo ke ethizeni kanti ke le video jengisa omunye owesimame elele nesoka lakhe kanti ke lo ubehoqa ubuthongo lo wesilisa. Abantu ke bebesebethi ke igcoka amayelisha leli noma kuthiwa ke izinto zefana kanti ke kube khona ukukhuluma okuhlukahlukene. Abanye besho ukuthi ke dubula i 9mm yase ilala bu ubuthongo kanti ke abantu abaningi ke baphikisene baba nembono ehlukahlukene kanti ke negcoka amayelisha livelela phuthuma la lapha enkundleni zokuxhumana layo iqhelelanisa ke nalama hlebezi libhale kanje lithe bese kuba yilo bhuti wecleavage ozenzameni ebese dakwa alale busende namantombazana maqede kusukelwe mina mina ke ngingazi lutho mina ngiyasihlonipha bafowethu ubhale kanjalo ke yena umthandeni manqele lapha Instagram na ku Facebook page yakhe. Wathi ke umuntu lo ozifanisa naye akuyena yena akayenza into yokulala nabalandeli. Kanti ke ngaphandle ukuthi ngiphume ake ngihambe ngikudlalele yona le video bese ke ngizwa uPaula kwakhe ukuthi wena ngabe uthi ke ilona igcoka amayelisha leli noma uthi nje cha ukufana kwabantu. Kanti ke mina ngintatheli ka YouTube sengiphuma kanje ake ngizwe ke uPaula kwakho ukhona lapha ku comment section. Uphinde ungibambe ke futhi evidweni elandelayo nazo ke.